Munkundire mbanze ndabaramutse nshimira mwege mwakanze subscribe kuri Fulgence Mika ndabahikaze muri iyi nkuru ihagaze ahanini kwikete n'ubutumwa umuririmbyi Be Face on the Floor yahereje abakunzi b'umuziki w'u Burundi ndetse n'abakurikiranira hagufi na cyane cyane babandi bakunda iki gisata cy'imyidagaduro cya kabiri gatanu indwi kugira ngo dukomeze kubana mu bitandukanye. Nkusaba ubanze ukanda subscribe utarayikora ukande like comment na share maze ibintu bikomeze kujya mu buryo bishika kure tubana ijana kurindi. Ariko imbere ya byose ndagusabe ni waheza kumviriza iyi nkuru y'amajambo ya B-Face yashikirije ucugende urabe performance ya B-Face uraza kubona neza neza uko ibi bintu byatanguye nuko byagiye guhera. Uje kora ba comment ya mbere kugira ngo igushikane kuri concert cyanke performance ya B-Face ubone uko byari byifashe n'ukuntu iyi ntambara yatanguye byose birimo uraza gutahura neza icyabaye kugira ngo bihuze n'ibi B-Face avuze maze uze gucumenya uko byari bimeze n'icyo wovuga kuri ibi. Be Face on the Floor kurubuga rwe rwa Facebook ati nduguruye kwa Mugina mwaramutse mwese aho muherereye ibiganza ramanika ati mumbabarize sinari bwaro nka kanya kugira icyo mvuze ku byabaye kuri concert yateguwe na Boja FM. Icyambere nohera ko nuko nabashimira bivuye ku mutima kuko ibyo bakoze ku munsi umwe byari sanse kuba nko mu minsi itatu abaririmbyi barenga 30 kubagera ntibyoroshye ariko barabikoze bigenda neza kandi bakoze iby'abandi batahora bakora. Rero nubwo atanyambo ibora gahonzi agakosa gato nikakwibagiza byiza twabayemo nabo dukorana mwubahwe cyane. Ngire ko mvuga no kubyambaye ko umuririmbyi wese yari afise iminota 20 ya performance jewe nshikiriwe naraduze stage ndatanga show abafana banje bararyoherwa ngeze ku munota ugira 14 mbona Gael araje ntazi yavuye ashika mvugiramwo nanje ndiko ndaririmba nganiriza abafana numva ngo umwanya wawe waheze na brutal nyinshi cyane. Kubisanzwe mu mico y'abarundi nta muntu avuga uwundi ariko aravuga kizira guciramo umuntu urarindira gaheza cyangwa ukamwegera mu rupfasono ukamubwira mu gutwi ibyo ushaka kuvuga. Reaction yerekanye uyigira kujya ariko watanze remark hama uwo muntu akanka hamukabona gufata ingingo ariko jewe nta muntu numwe yigeze ambwira ikintu na kimwe uretse ko narindindiriye guheza iminota bampaye kumbe ikibazo ntiwari umwanya natwaye ahubwo bari bafise permission yo gushika 22h nanje nashitse 20h45 nari kuririmba 21h top ariko bampamagara 22h aho yaza kunciramwo n'inzigo nyinshi ntiyigeze ambwira ikibazo gihari kumbe abapolisi bari bahageze kugira ababyugare aho kumbwira mu rupfasoni ati baraje kubyugara hamaje nyene nkasezera nkikurayo we yaje amburira indero nanjye ikintu kijyanye n'akagaye nta muntu akinza nako utansiguriye ngo dutore inyishu nta muntu anjaniranya ngo nemere ncanibuka ko Double J once again na Kiriko Akili bari imbere yanjye umwe wese yarashikanye iminota 30 kuri stage nta muntu n'umwe yabavugishije ariko jewe kuri 14 minute baza kumpagarika atahezo nimwe. Icyo nakoze nabajije abafana nti mveyo canke mbandanye bose ngo bandanya nca ndababwira nti kizomere rero kive ngaha niririmbire kandi barakizomereye kabisa. Niho Frank directeur wa Boja FM hamwe na La Vista bambwira mu gutwi bati rabusezere abapolisi baje kubyugara nca nibuka kandi Kololiro hamwe na Sabi batararirimba nca ndatanga mikro ndavayo ariko apana kubera Gael kandi apana kubera ko narengeje umwanya ariko kubera mbona bambwiye Rezo yumvikana mbona kuvayo public yanje nayo iragomuka byose birahagarara rero origine ya byose ni Gaelle yabuze indero nabo bakorana bose baramubwiye bati uko siko bakora umuntu kuri stage uramwegera ukamubwira mu gutwi akabona gusezera wamutahuje impamvu kandi sinibaza ko yitwaje umwanya canke abapolisi asanzwe anyanka kandi cyane ari mu bantu dramati yahaye amahera kugira abancafuze cyagihe na preve zose ndazifise directement nabonye umengo ayo mahera y'abandi yariye aracyakorera intumbero yari yo kumaramaza yacasanga jewe n'abafana banje turi gado atumarama utumaramaje twebwe tukumaramaza dublema ibyakurikiye mwarabibonye abantu mwese mwavuze ko ari jewe nabigize si jewe ni Gaelle yitwaye nabi nimba reaction y'ukwanka gasuzuguro nerekanye imbere y'abafana mwayakiriye nabi mumbabarire ariko nta muntu jewe andenganye ngo nemere gahunda ni guci intege abanci intege gushikaho bacika intege zo kunci intege cyanke banci intege ndazisoneshe hamakazi kabandanye cyashira hamwe emoji z'ibiganza hejuru kiganza cyo gusaba imbabazi mazari twengera arabandanya ati uguhisha ko akwanka umwereka kubizi ibyo byo guhisha muri abigumana mwebwe jewe aho kubika nta umfise mpera heje nshimira umufana wanje hari hose imana imuhezagire kuko hari atake nyinshi ndonka ariko abafana banje bakabona ko harimwo amanyanga bakanshigikira bikarangira bamaramaye bifise example nyinshi na preve binashobotse nzo zitanga cyanke ndaziririmbe nihubahwe umufana wanje ahari hose amenye ko ari ku mutima kandi hubahwe Buja FM na timu yose yayo havuyemo Gaelle gusa kuko ntacyo mfise cyo kumushimira atari kumburira indero gusa nshimire kandi n'abaririmbyi bagenzi banje babyitwayemo neza nanditse byinshi mwihangane uwo bigora gusoma azo bisoma mu episode murakoze nduga twa mugina
Mega mbega ugwandiko
ega wa mujama yaba numwanditsi bantu bima ngayo nguko rero this is be face on the floor rap yuda rap commando mwarayibonye nta byinshi nza kuvuga ariko be face aduhaye version yiwe atubwiye akari ku mutima atubwiye imbo n'imvano y'ibyabaye atubwije ukuri byinshi twarabibonye ariko nibaze yuko ataduhenze turabye kuri reaction y'ibyabaye hajya n'ibindi bintu byagiye biravugwa n'abatandukanye be face on the floor ari mukuri ijana kurindi Yes nuko bakunzi ba Fulgence Mika bakunzi ba entertainment industry y'u Burundi mwege mudahengekenya ngo cikirehe ko byabana bigihugu nuko bigenze B-Face akaba aratanze inkuru yiwe aragize icavuga ku byabaye maze aturuhuye umutwaro kugira ngo tumenye neza na neza version yiwe aho ihagaze nuko byagenze nkuko yagiye kubivuga inzankano zibaho ibi nabiriye bibaho ariko ibyo byose turakwiye kubirengera tukagira iki tukunga ubumwe kugira ngo dukorane mu rukundo tubwirane amajambo y'urufaso ni kugira ngo dushobore guhandura naho bitagenze neza ibintu bikomeze kugenda neza maze kumva ibyo B-Face avuze nkaba n'ukuntu nanjye nari hajye imbere yabo ndiko ndabihweza gutya aye utabonye video aze kuraba comment ya mbere araza kubonamo link acabona ukuntu performance ya B-Face yatanguye gushika ihere bigere aho bashwanye na Gaelle ndagusaba uze kuyirabo yimere kugira ngo utahure neza uko byagenze Nuko rero reka ndabashimire mwige mwakanze subscribe ndabasaba ko na subscribe ngo tarayikora mukande like comment na share dushikane ibintu by'abana b'igihugu kure maze dukomeze kubana gatandu kuri yagenzi kako nubwo byagenze uko gaya nimba hari cyo bapfa na B-Face bora bagasaba nimbabazi maze nkuko tubibona amakosa manini ya kabisa ari kuri Gaelle kuberako yaje mu nzira itariyo twese twarabyiboneye igikurikira nuko na Buja FM naho igiteramo cyagenze neza kabisa kugwego ruri hejuru ntiyabuze mu tuntu dukosa twabayemwo muri ko dukosa twabayemwo hariyo time management ikintu cyo kugiha umwanya nico cyagize ikibazo gatoya reka ntange virgin yanje uko ndabibona version yanje iravuga iti Buja FM yari fise aba MC bakwiye aba MC bazi ibi bintu turimwo uko bikora Buja FM aba MC bamwe baravugira namwe ukamengo sinzi ngene bimeze nuko Buja FM hari abaririmbyi bamwe bamwe bagiye barafavoriza barabarekera umwanya bararenza kumbure bibagira yuko bafise umwanya muto kandi uharuye bari kwakorera ku masaha Buja FM yari fise aba MC bazi kwamamaza kwamamaza si bibi ariko ukuntu bakora publicité navyo biri mu bintu byakonsomye umwanya kuko ukuntu bakora publicité barafanta hajya muri pause abantu bose bariko baramamariza bakabavugira rimwe oh iyo baza gufata bakaza barahengera muri pause bacishamwe publicité igwe bacha bahamagara wundi muri rimbyi yindi pause yaje bagacishamwe publicité imwe canke zibiri byari gutuma wa mwanya woroha maze bakirinda ibintu vya mapause adahera ibyo nibyo jewe nshize ngaho nk'icyumviro kiwanje bivanye n'ibyo nahaboneye hari byinshi byabaye kumbura umuntu azofata umwanya navyo abikorere video yabyo ushobore gutahura byinshi cyane reka ndabashimire ni Fulgence Mika wumva this is Mika TV kuri Fulgence Mika YouTube channel kandi subscribe kandi like comment na share dukomeze kubana ijana kurindi ukeneye kwamamaza utwandikire tuyage uko byokogwa maze ibyo byose ukora rushobore kubicisha mu ma video n'inkuru dukora buri munsi maze bikomeze gushikira abantu benshi batandukanye aho baherere ijyano hino kwisi ndagushimire wakoze Imana iguheza gire